kwahlangana lawumaduda
mahlangana amaduda
wona
ngochwepheshe kwezomculo
abumbi ntangano ayiqambi kama athi
usatma okushukuthi South African traditional music association sengathi ungakhula
uze untondo hlangana lawumaduda
kwahlangana amaduda
wona
ngochwepheshe kwezomculo ahlala phansi abonisana
abumbi ntangano ayiqambi kama
South African traditional music association sengathi ungakhula
uze undondobale
kithina sonke sesijoyinile masikhuphula amasongisi
ukuze ntangano
ingashabalali
kithina sonke
sesijoyinile
masikhuphula
amasongisi
ukuze ntangano
ingashabalali
kwaye kwabeka
nabasakazi
bona
bebabonisa bafowethu
kepha
baningi
labo
bafumbethe leso singwesita
angusatma
usehamba nabahambayo
kwaye kwabeka
nabasakazi
bona
bebabonisa bafowethu
kepha
baningi
ningi labo
bafumbethe
leso
singwesita
nangusatma
usehamba nabahambayo
Tonom boys nayo izihamba nabahambayo iyawasathu bopaso tonom boys nayo izihamba nabahambayo iyawasathu bopaso tonom boys
halala
izihamba nabahambayo
shwelenge
iyawasathu bopaso tonom boys
izihamba
nabahambayo
shwelenge
iyawasathu
Yeah.
Oh,